Kei te ao tōranga pū tonu, hei te marama e tū mai nei, ka whakawātea a Jeanette Fitzsimons I tana tūranga hei māngai tōranga pū moteropu kā kāriki. Tekau mā toru tau a ia I roto I te whare pāremata, no te tau iwa tekau mā iwa, ka riro I aia te rohe pōti o Harataunga. Hei tā Fitzsimons ka huri ona whakaaro I nai ane ki tana pāmu me āna mokopuna. Kei a me tīria tūrei te tūranga kai tātaki wahine o ngā kā kāriki I nai ane.
This is about building the party and continuing to build the party, about a new generation of leadership and a new generation of MPs who are very skilled at what they do. And so we're looking forward to the future. The future is very bright because we have had the benefit and advantage of Jeanette's work.
Mā Gareth Hughes, no tūranga nui ākiwa e rua tekau mā waru tau noiho te pakeke, te tūranga o Fitzsimons e whakakapiake.